Rugesh music, like kneeling than standing. Ukisikia kucheza unaamka tunacheza pole pole. Maisha yangu ni yale yale ya kumangana yawe. Sasa najiuliza ni nani huyu aliyefunga maisha yangu kumushinde leo yawe, na mimi niweze kufanikiwa maisha. Alikuita Mungu akakwambia